Ndikulandireni mtawino ya kumadzulo abale ndia longo amalawe nonse konse kumene muli lero monga mande wapa 18 nkhani imene yavuta kwambiri pa galaund inomukudziwa inu feo timakamba nkhani imene ili pa galaund osati yomwe inake yango pika pika okha basi arafatsa iya tukamba imene ili pa galaund apemphero Mphande muli bwanji kumeneko ni madam Ketura kamabe madam Ketura sakudze nkhani imene ili nkamwa nkamwa ndionena kuti Mr. Pemphero Mphande apakula mbwanda nyemba na nyati na ndoro aswanteza kuma munthu amene akunenedwa kuti wapakulitsa ndi Mr. Mphande yu nkhani sukuti yachitika dzulo lero kapena yachitika chapompano yayi padusa ndithu masiku onena kuti even kutakhala kuti apite akayezese sizikagwirabe sizingakapeze umbonombono nachosedwa kale kale ona kuti sikanayo alibe umbono lwalonse. Okay, koma ndisanalowe deep fuso nkumati kodi mmene zatere mupoti zadziwika kuti wapakula mkazi kapena kuti nsikana oti si size yake uyoyo ndi mwana Mphande yo ndi akulu kodi malamulo a ku Malawi constitution ya Malawi ndiye kuti Mphande wali ndi mlandu fuso nkumarero koma fuso meni ndisana ilongosole bwino bwino ndikupeza answer yake ndufuna ndingokulangizani ino abale anga azinzanga iweyo kholo nzangawe amene uli ndi mwana wako wankazi ndiliti limene unamugulira mwana wako wankazi yo mafuta odzola maka inu uthenga omaka maka kwa inu azimai ndiliti siku imene mwana wanu yanakuuza kuti ndalama ya mapadi alibe ndiliti siku limene inuyo mwana wanu wankazi ana kumasukira ni kuti mapandi yanga wa atawafunika ena kodi ndiliti muna mufusa boda iwe kumakaba laini nthawi zose ya bando yuma ipesa kuti ndiliti muna mpasa ndalama inu yo kuti ugureko bando funika ukareko balaini iwe tidziru mikizana tikatalikira abale yanga ngati muli ndi ana akazi make sure you control your daughter mwone tsetseni kuti akuenda njira zolondola nthawi yofikira pa nyumba kupatula izo zanthawi yadziwa yekha potengera ndi mmenyeso inuyo mumampangira cheki tangoganizani mwana wanu wankazi akupwezeka ndi mafuta a Nivea odula kumadzola andi perfume odula koma inuyo simunampase po ndrama kuti akagule perfume kuti akagule mafuta ndi akabwera ni mimba muzadabwa so siku ana uyu amene akunenedwa kuti wapakulitsa mbwanda kwa Mr. Mphande yu ndi nsikana wa zaka zokwana 18 so pachifuwa choti ndi wa zaka 18 tikayangana ndi malamulo a Malawi apemphero Mphande alibe mulandu wina uliwonse moti ngati mpata ulipo Mphandewo apite akapakulebe ngati mpata ulipo apemphero Mphandewo Mphande ngati uthenga unga kufikeni ngati mpata ulipo upakulabe mpangeni ani bloku mpangeni invite kuina kwake kumalo kwabwino mjese nikachipisi pakulaniso mbwandazo amene yeyo mulibe naye mlandu yaye koma ngati yeyo amaibweresa nkhani pa public mwina pachifuwa choti aliwayima tsopano ali ndi pathupi kapena chifuwa choti china chake chachitika ndikuti mpangeni follow up mpange check kuti chavutapo ndi chiyani kumangari wali mevutu eneri osi itamango pagulani hapa amene wangu sanka kudzia rusa zizota kanata okala mwa zi gani za mwa pusa gani za mwa ujizete gani za mwa ugaru garu zimene zizo sainirela ya chabu ino bwana Mphande imene inari yanu kuma inuyosu mnalakwe kenakari kose tono tipite kwa abale atu a UTM. Congratulations Mr. Dr. Kabambe. Yeah, Dr. Kabambe. Inuyo nditu mwapambana. Ndipo fe tukufuna ni mafuno abwino. Ifeyo monga a Club Junta channel. Palibeso kujitira mwina koma tikalabe tikukamba mbali zose zose jipane jine jose jine jose mjinga jitike tikatukamba zayo inuso mkapanga zopo ilati jama yanu mpange sabu noti jamabe yanu sukuri tinkagusie ni jifuanyo titinu anamasie ai ti jamabe yanu so tufunani sabu no zose chonde musaone azano ngati zinyalala asamareni apatse nulemu apatse ni maudindo ena angono angono otu mkwanise kukoka nao chipani jo inu ndio kulankula kuma kufuta ni kare Mr. Kabambe. So obviously mukala muku mufuna Patricia Kariati, mukala muku wafuna Anjawala, antwameno onditu, enda nao ni limozi, gira nao ni chito limozi, ndipo apasi ni mpata oma yankula yankula, kutaya kuyankuli reni ya ugiri reni nchito pa kampeni, inuyo kuyankula kuma kufuta ni kare, muma kangari mulinchi bibu yomaji, bibu yomulibe, jifuacha kusazolo wera, kulankula pa china ntindi, chantu kumaso kulankula ini politikare, niyo mungkango zua kulankula nditu mwa banki banki e, mwandala mandalama e, koma now you have to speak as a politician, you have to stand, you have to speak loud, di utenga wanu uzika wafikira ambu yanga kumwe kwaja zunda uko yetu, so tufuna nisambu nuzose kandisi kulabuno zika mkwambiri, mawaso kani kumwepo ndipo tikubwili sila ninkani imeni ya chitika muzikola nzatu ya kwa Amerika uti odwala amene anali kujipatala wakarako kujipatalako zaka zokuwa na zitatu akudwala kuma kwa bezeka kuti odwala uja ali kujipatala uja kwa zaka zitatu ali jidwalini ndipo sana chile ndipo amene kwa bezeka kuti ali ni mimba magadi aku kujipatala uja anu amena magwira nchito kujipatala uja abezeka kuti apakula mbwanda za odwala uja mpaka na odwala uja ni mimba panopa achibale a odwala ayo alikalikiriki kugwira uidari esi abene ya kudzuido kuti ama gwira nchito kujipatala jimenejo kuti afufuzi uri zukara mwanchi didani afuna aweze uidari esi apange DNA test uidari esi gwira nchito kujipatala kwa mamuna posa tengera kuti ndu oone kabwanji koma zolongwa zindu wa mamuna ndipo magwira nchito meneko amene wafuna ezedwe mcholinga joti adziwe kuti ni ndani amene wachita chipongwe odwalayo munthu alichidwalire ndipamene wakamuthira somadzi mpaka na kumuchimwitsa azibambo feri na khalabwaji komabe nkhani mene ndikubwirisirani mawa ndithu munthu awisonga ngati omwe ino ikamati 8 o'clock mawa nkhani mene ikhala ikukupezani kuti amene achita zimene zizi amaganiza bwanji tikuuza nini china chili chosemeza kalia ndipo tikuonesa niso ndi video pakhala umboni wake wokwanira ndi video yake pomposo ti kuti mukwanise kuona ndi kumva mmene zakhalira komwe kudziko la nzathu la ku America kwa Donald Trump uko ziko kwambiri pangani subscribe ngati simunapange yeti Club Junta ali nanu ndipo azakhala nanu
Club Junta building